YC. LP Records. Ha! Yeah, Makgetla. Ha! Kiba, bye, pata le ron. Le bona se ba batla go tsamaya le rona ha wa tsiba re di shapela fatse ka menwana le Makgetla re ba gopotsa kha re ba gopotsa wa Styzin wa le pantsula ke matela go di bohali tsipi tsena ke ba se ba ijaevela he ba re bona ba ipatlela le tsa bofela ke re kupa ke monati fela di tsipi tsa da L ya ba thalife ke ba ofela rona re jale tse ka re tsa fela banyana ba mfuta ba re atumela ha he ba re rona ra ba tsitive bona na le matsogo ra ba activate ha ha re shapa ka le khetsa he re bua re shapa ka le tsetsa re shapa ka le khetsa shapa ka le khetsa re shapa ka le tsetsa shapa ka le tsetsa re shapa ka le khetsa ma tsetsa ka re tsae ba re tswantsa menwana re shapa ka le khetsa re shapa ka le tsetsa re shapa ka le tsetsa re shapa ka le khetsa ma tsetsa ka re tsae ba re tswantsa menwana re shapa ka le khetsa re shapa ka le tsetsa
apola dikipa reka nilibia bulela nipika vele sama ifitlile heki di party time rijimile wena oska tsoga ka re vele kuskimile heki di bomb shots fana di hot pants watsiba le ma outi ka di six pack ha everybody on the dance floor rena hari thoma party fana re tswa ka bo four ha he wa bona ra ikruvela kiss piti piti sadi matsatsa ha kibale ba iketsetsa he ba re bona ba ipatlela mapantsula ha ele rona ra ijaevela ende vele ri ipatlela di matsatsa ha wa bona ra ikruvela ho monate ha re vela re 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 shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla ma tsetsa re ijaeva re tswantsa menwana re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla ma tsetsa re ijaeva re tswantsa menwana re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla ma tsetsa re ijaeva re tswantsa menwana re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla re shapa ka lekgetla ma tsetsa re ijaeva re tswantsa menwana
Kia Makgetla, yeah, it is summertime. Fifi, Sureta L, yeah, Samali LP Records, Jivo, KB, Jesus.